Ngiyavalelisa kokugcina emsakazweni. Ngiyavalelisa kokugcina emsakazweni uKhozi. Sibonge uthando, sibonge imfudumalo, sibonge kakhulu kwena mlaleli uKhozi ngokuthi uhlezi unathi kona umsakazi uKhozi. Niqhubeke njalo nilalele uKhozi FM luhamba phambili. Ngiyabonga thabe khulu. Ngibonge nekuzandile Tembe. Uzandile ube uprograms manager 10 years la emsakazweni uKhozi. Khona itema yelithanda ke. Athi I give you creative license Ncebo. I give you creative license. Uzandile ke wayithanda ukuthi umuntu amiyeke asebenze. Aqoqe uma ukuthi wenza iphutha, aqoqe kahle futhi akubuyise kahle benothabe khulu. Babe nendlela yokuthi bakubuyise bakuqondise la wenze khona iphutha. Basiphathe kahle ngendlela isimanga. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakoza kwethu. Ay, mhlamba ngiyibambe la kwa manje. Go. Yeah. Ngicela futhi ukuthi ngiqhubeka ngibonga. Ngisebenze nabantu abahlukahlukene la emsakazweni, kuma teams ahlukahlukene. Ngafika ngaqala ngasebenza noVusizwe, ngisebenze noNgizwe. Hey, ngisebenze noNgizwe. Ite gagikita ngiphekiwe mina ngisebenze noNgizwe. Ngisebenze nabantu abahlukahlukene, ngiyasaba nanokuthi ngibale ngoba kokunye uyabona ugcina usukhohle ngoba ukhuluma ujahile ujahene isikhathi ugadene isikhathi. Kodwa kubona bonke abantu engisebenze nabo, kuona wonke ama teams ahlukahlukene sithakela isizwe ubusuku obuhle. Ezingasoze zabuna phase 1 nezingasoze zabuna phase 2 isidlo sasekuseni ivuka mzansi breakfast show yi khona ngeqayo inkosi yami useyangixolela mhlambe inkosi yami ngizama ukuthi ngikhumbule amagama einhlelo kunokuthi ngikhumbule amagama abantu ngoba ngisebenza nabantu abanesikhwele khona ngengimushe nje igama lakhe liqala ngo S unesikhwele ukufa so uma ngingasho igama lomunye ngingalishe lakhe ngempela ngibela ngathi hawu ma kodwa ngiyabonga kakhulu abaningi abantu engisebenze nabo sisebenze kahle abantu abaningi engisebenze nabo ngiyohlezi ngiwakhumbula amancoko neikhathi sibenazo ngiqhubeke nibambe ke boza kwethu nje sengisho nje kubona bonke oza kwethu ba umsakazo uKhozi sinazi into kaze isencane isanda kufika emsakazweni esithemba ukuthi nazo zizoyibamba iqini bese yibambishisa bayimambe baqhubeke lo msakazo ke umsakazo oyigugu lo msakazo ave kuukuthi umsakazo nje sizongena sithi wawa emoyeni abantu bathembele kuona lo msakazo ukuthi batholulwa si public broadcast services station okusho ukuthi ulwazi oluqinisekisiwe indaba yezemidlalo sibekelwe ukuthi sigcwalise lo mgomo othi inform entertain educate kubalekile lokho ngiyethemba ukuthi lo msakazo njengoba sizoqhubeka futhi nezingasoze zabuna zobe khona umlakaza ngimbiza kumlakaza ke mina ulakhe inkosi zobe khona kusukela ngesonto elizayo ekuphathele kamnandi lohlelo ezingasoze zabuna ngibafisela kuhle kodwa oza kwethu kulabo bangibuzayo ukuthi ha uNongcebo nama ngazi kwenze njani noma ngkazi uyapi noma ngkazi engikwazi ukuthi ngiyavalelisa namhlanje bese ngibonge ke kukhona uza kwethu esisebenze naye isikhathe side noma mhlaba ngihlehle loluhlelo into yalo isemculweni kakhulu ngicela ukubonga kakhulu ukhetha agwala sibambisane naye kahle kakhulu kusukela ngo20 akuthi ngisakhumbula maku 2010 noma ku 2011 yini lolihlelo ngiqala ukulwenza ukhetha bengikwazi ukuthi ngihambe nge-library ngiyocompile ngibuye nesitake singaka sama CD ngibhale izingoma asho mangeke kwazi ukuthi kwenzeke uma kwenzekile uma kuthi mhlawumbe khona ngingaboni ihamba kahle afone at inkosazana ngazi inkosazana engangami kodwa akasikho kwelapho kodwa akube ukuthi nje sibambisane kamnandi kabi ngoba mawusubala yonke iminyaka ephelele ngilenza lolihlelo caba ngithi 11 mangibala kahle angazi mathematics sabuya kahle caba ngithi 11 mawusuyibala nje iqoqa iyonke ngiyabonga kakhulu umphephethe ngiyabonga kakhulu ngibonge nako technical producer balolihlelo omunye technical producer usahamba usandile emdlalose lolihlelo waliphatha ngobunono nobunyonyo ngendlela isimanga usandile e technical producer walolihlelo ngibe nesibusiso ke sokusebenza no technical producer abalithandayo nolihlelo nabenza iqiniso lodwa i 2000 lambakithi ngilibongile ngengoma kaThephuthula kodwa uma nqoba mazibuko ungqobo sini ngiyabonga kakhulu manqoba ngiyabonga kakhulu futhini ugaba mafu nzima ngiyabonga uhlelo lenzele iqiniso lodwa
kodwa ngiyabonga kakhulu inhlonipho nokuyithoba nokuqinisekisa nje ukuthi zonke izinto zohlelo zihlelekile nokuthi imbono yakho ungayigodli yabonje namanje ibuka incwadi angisayifundanga ngoba ushilo uthe usazoyifunda ukukhuluma kanjani kumanqaba ushalo phansi usazoyifunda incwadi yothando sokhalile Buka kunjani manje sengikhalile kusayifunda ngencwadi yothando. Ngibonge kakhulu njengoba ngisho nje ngibala laba bengisebenze nabo kwezingasoze zabona ngoba ilona uhlele ngivalelisa kulona. Kodwa ngibonga kubona bonke oza kwethu engisebenzisane nabo engingisababona manje sesiyothuka sesihlangana. Ngisho senhlangana mise ngicela u50 cent ngipha phela. Ngisho sengithi ngicela ama fruit ngipha phela lingidabukela sengicela imali yokudlula kwi toll gate ngipha phela. Ningangizibi nithi yilo waye umsakazi kade buza owakwa marketing engingimusho ngegama uthi isizo thini manje ibhayo yakho kusafanele ukuphela uhlelo ngiyoshintsha ibhayo ku social media kodwa ke ngale kwamanqoko nezinto eziningi ngiyabonga kakhulu kube ithuba elingandele bani ngisebenze nabantu abathi mabengene e-stage kuhayiza abantu kuquleka amantombazane abantu bathi ha bantu engisebenze nabo ngiyabonga kakhulu kubonoza kwethu ngibonge kakhulu futhi ngibafisela kuhle kodwa besazoqhubeka bayibambe besazoqhubeka ngempela bazikhulisa lezibalo sithi 8 million sithi 9 million sithi 10 million nami ngizobe ngibala ngithi ngangisebenza kulona lelukhozi oluthi 10 million namhlanje aw bakithi ngiyabonga ngavalelisa kamnandi ngento yami isikhathi 26 minutes past 2 kwanomsakazo ukhozi ngiyazibeka izintambo kwona umsakazo ukhozi ngiyayibeka phansi izintambo zokusakaza njengoba ngisasho nge ozobuza ukuthi uyapi angazi ozobuza isizathu angazi engikwaziyo ukuthi namhlanje njengoba ku 27 minutes past 2 ngiyayibeka okokugcina izintambo ngiyavalelisa okokugcina emsakazweni ngiyavalelisa okokugcina emsakazweni ukhozi sibonge uthando sibonge imfudumalo sibonge kakhulu kwena mlaleli ukhozi ngokuthi uhlezi unathi kwona umsakazo ukhozi niqhubeke njalo nilalele uKhozi FM luhamba phambili